Masithi sinecoin yethu yesiqhelo, ngamanye amagama sithi xa siyibiza sithi fair coin. I-fair coin ke ilena ine-head ne-tail. Le qabele coin yethu ke masithi ivele ngoqala lunobuso kabani bukatata uMandela. Nabuya ubuso bukatata uMandela. Ke ngoku sithi sifuna ukujula le coin phezulu. Xa siyijule phezulu sizawubuza ke ngoku sizawubuza umbuzo uba ithini i-probability yokufumana i-head okanye amathuba okufumana i-head xa uthe wayiflipha le coin. Siyayazi ke ukuba amathuba ethu ewonke okanye iziphumo zethu zizonke zimbini, head ne-tail. Amathuba ofumana i-head qha linye kumathuba amangaphi amabini. Siphinde futhi sizibuze umbuzo wokuba athini amathuba okanye i-probability yokufumana i-tail nalapha ikwafana kuba i-fair coin sithi mabini amathuba wethu ewonke, i-probability ke yokufumana i-tail yona linye inye kwintoni kumathuba amangaphi amabini, into ethetha ukuthi ngu-1/2. Siyabona ke xa udibanisa ezi probabilities zimbini, i-probability yokufumana i-head ne-probability ye-tail, sithi xa sizidibanisa i-half ne-half uye udibanise ezaa ndawo ziphezulu ngoba onani phezulu bethu ngamanani entweni e-constraints okanye aphenda lo mbuzo, ze ke ngoku awunani phantsi bethu ibe ngamathuba elisinawo ewonke. Xa sele ke ngoku sizi-eda okanye sizidibanisa zonke ii-probabilities zethu siyabona uba zisinika ubani u-1. Injalo ke kuzo zonke ii-probabilities, ngoba into uye uyenze uye udibanise onke amathuba wethu esawubuziweyo apha phezulu ngamathuba wethu ewonke sisho sifumane ubani u-1. Uthi ke ngoku umbuzo olandelayo sizothi ke ngoku sifuna ukwazi ukuba athini amathuba okufumana i-head ne-head xa uthe le coin yethu wayijula kabini phezulu. Uyijulile le coin yethu kabini phezulu, athini ke ngoku amathuba okuthi ufumane i-head xa uyijule okokuqala uphinde ufumane i-head xa uyijule okwesibini? Masithi uqale wayijula wafumana i-head, okwesibini wafumana i-head, okanye ungayijula ufumane i-head uphinde ufumane i-tail xa uyijule okwesibini, okanye ufumane i-tail uphinde ufumane i-head, okanye ufumane i-tail uphinde ufumane i-tail futhi xa uyijula esibini okwesibini. Siyawabona ke ngoku amathuba wethu ewonke mangaphi? Mane. Xa uthe i-coin yethu wayijula kangaphi okanye imali yethu eyingqekemve wayijula kangaphi? Kane. Ngamanye amagama la mathuba awonke ungawabala ngento yokuba uyayazi xa i-coin yokuqala inamathuba amabini futhi nam-coin yesibini inamathuba okanye ineziphumo ezimbini, into ethetha ukuthi uzophindaphinda u-2 ngo-2. Uthi ophindaphinde ngo-2 ngubani? Ngu-4. Iphinde isinike into enye futhi amathuba ethu ewonke ngubani? Ngu-4. Ze ke ngoku siphendule umbuzo ontoni okumlinganiselo wethu i-probability yokufumana i-head xa ijule okokuqala nawuphinde ufumane i-head xa ijule okwesibini. Ithi loo nto ufumana i-head ne-head. Siyabona napha kulanzana zinto sizidwelisileyo inye loo nto. Ithi loo nto i-probability yofumana i-head ne-head ngubani? Ngu-1/4. Ngu-1 kumathuba amangaphi? Amane. Sizogqithela ke ngoku. Siyabona ukuba into yoba ufumane i-head xa uthe wayijule okokuqala i-coin yakho ayinonto ukwenza noxa uphinde uyijule okwesibini. Sithi ke ngoku zii-independent events, ngoba xa uyijule okokuqala, xa uphinde uyijule okwesibini i-coin ayichatshazelwa ziziphumo zethu zokuqala. Ungayijula okokuqala ufumane i-head, nokwesibini ungayijula ufumane i-head, azichaphazelani iziphumo zethu. Sithi ke ezi nto xa sizibiza zii-independent events. Nantsi asibhalwe ngomgca onjani, xabe ngombala onjani, o-blue, zii-independent events. Yiyo le nto ke abangcakazi okanye ii-gamblers ziyayithanda ukuyilibala le nto uba sine-independent events. Bona bacinga bafana uba uba ufumene i-head ekuqaleni amathuba akho ofumana i-tail xa uphinde ijula i-coin yakho okwesibini maninzi, kanti hayi ayikho njalo. Amathuba ethu onke ayalingana. Ithi ke loo nto ezi events zitheni? Zi-independent. Ngoba i-independent events ke sithi xa sele sikhalkhuleyitha i-probability yazo siyayithini? Siyaziphindaphinda. Umzekelo, le nto besinoyibala kanje sithi i-probability yofumana i-head xa ijule okokuqala i-coin yethu naphinde ne-probability yofumana i-head xa ijule okwesibini, siyayazi i-probability yofumana i-head ngu-half uhalf umphindaphinde ngohalf ufumana bani? U-1 over 4. Isiko afumana kwa isiphumisinye ke ngoba zintoni ezi zi-independent events. I-independent events ke ungakwazi uthini uyakwazi udibana. Xebe uphinaphina intoni ii-probability zazo. Ngoku ke ngoku sinyukela kumcimbi ongaphezulu. Ngoku sawuthi sane usebenzisa ii-tails ngoba besikade singazoyanga. Masithi ngoku sifuna ukwazi i-probability yokufumana i-tail, ufumane i-head uze ufumane i-tail okwesithathu. Asibhudanga ke andithi ngoku i-coin yethu uzoyijula kathathu. Ekuqaleni funeka ufumane i-tail, okwesibini ufumane i-head, okwesithathu ufumane intoni i-tail. Kale nto funeke sijonge nalapha ezi events okanye iziphumo zethu apha nazo zitheni zi-independent. Ngoku ke sizowuthini amathuba okufumana i-tail siyayazi ngu-half. Amathuba okufumana i-head futhi ngu-half nawo ufumana i-tail ngu-half. Ithini ke loo nto? Ithi amathuba i-probability yokufumana i-tail uzoyiphindaphinda nge-probability yokufumana i-head xa ujuluka esibini. Uphinaphine ngeprobability yofumana i-tail xa ujula okwesithathu ngoba kaloku sithe la mathuba ethu okanye iziphumo zethu apha azichaphazelani ngoba zitheni zi-independent. Amathuba ofumana i-tail ke ngu-half, amathuba okufumana u-head ngu-half futhi neprobability okanye amathuba okufumana i-tail okwesithathu ikwangubani? Ikwangu-half. Ithini ke loo nto? Sithe sizawaphindaphinda onke ezi probability zethu sitsho sifumane bani? U-1/8 ngoba u-2 times 2 times 2 ngubani? Ngu-8. Sifumene ke ngoku loo nto ngenxa yoba sithe ezi events zitheni zi-independent azixhomekanga kwenye. Ezi ziphuma zinganinzi ke ingafumana i-head ufumane i-head okanye ufumane i-head fumani head fumani tail okanye fumani head fumani tail fumani head okanye fumani head fumani tail fumani tail okanye ilento ke yathando libaleka okanye uphinde ufumane i-tail ufumani head fumani head okanye funeke uyiqapheleke lento iyakuthanda uba tricky okanye igqothe abantu. Ngoku esinye isiphumo ungafumana i-tail fumani head fumani tail okanye fumani tail okanye ufumane i-tail, ufumane i-tail, ufumane i-head, okanye ufumane i-tail, ufumane i-tail, ufumane i-tail. Ziziphumo zethu zizonke ezi singanazo siyazibona nalapha zikwayi-8 amathuba okanye iziphumo zethu zizonke. Ke ngoku xa siphinde sijonga le nto besiyibuziwe i-probability yokufumana i-tail, ufumane i-head, ufumane i-tail, siyayibona ingaphi? Inye. Kumathuba amangaphi? I-8 okanye kwiziphumo zethu ezi-8. Ithi ke loo nto siyifumene rayithi laa nto ekuqaleni ngoba sithe ngu-1 over bani? Over 8. Enkosi. Funeke siyazi intoni i-independent events singazilibali.